Scorpio.
Oh, this is Scorpio then?
No.
I'm about to say I'm not. I was like, oh, no. Is Scorpio in the building? All right. Virgo.
No.
Kiki, 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 Ki